Juda akhona mjeza ongeza energy. Only 5 stones for me pocket, but tricky come a rocket. One thing we know is that Goliath had the target. Piga mbuke kule na siraha sake. Na vuruga ajue hapa lewa kuna chake. Goliath umetuvuruga for long.